Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni watoto wangu wazuri katika mwendelezo wa masomo. Leo tunajifunza somo la hisabu na tutajifunza nambari. 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 Moja. 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 Mbili. 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 Tatu. 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 Nne. 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 Tano. 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 Asanteni, karibuni tena.